Build your skills this Māori Language Week. Got kia ora nailed? Build on e hoa. Kia ora e hoa. Hey mate. Kia ora e hoa. Kei tō taha mō te ruanga.